Yo, Young B, Emanega, Tony Kings,
Rasta Gero. Nakupenda, suwina. Nakupenda, penda, sita kutenda. Nakupenda, penda, suwina.
Nyitaho tuzohorana kambere ubushuhe mu mbeho tahandi yo pahubwo bwiza bwigumireyo muri no si turimo nta nuwo dusangayo ni wewe kesha umwanya wose niyumvira ni wewe nta nuyunda tuma ndabigira tuneze kwa ndabivamo turi kumwe gusa nkubaze mbira nimbutazo mpemukira nimba yamajambo mukiruzo yagendera izindi nkumi nyinshi zihara ariko wewe nasanze ufite ingabirano wewe isangije mukama kama kama yera kana yaterera umuntu aruga kunda uruga kana rukorera beguru kunda ukunda ico mbwiraho warukuye none ashima amenya aho uruzogi warutaye nibisanzwe kuba umutima warawutwaye hari igisigaye ibyanje byose ko naguhaye ahubwo shaka kumenya mama waramubwiye yuko twabonanye atana handi nzopfa ngiye
Nakupenda, penda, suwina Nakupenda, penda, sita kutenda Nakupenda, penda, suwina Nakupenda, penda, sita kutenda Suwina, suwina, suwina
Bishakumbwire mbeguremye muduki dutuma bandi ndababona kujya kwimiswi ntakurota ntakurose je nkakwiyumvira nkiyumvira ntakubwiye gukanyibwirira yuko nkunda tanu yundi yoza subirira ntakubwira yuko nanja tawo kundutira ntakubwira bamwe beza bose urabahiga ndabikubwira keshi cyane doro n'umutaga nimba ndikirato nawe wanje uri umugozi bayikaye mu buzima nawe ubikaramu bigubayeho neza nka jewe yumva he uwo bakunze nkuko nkunze wo mukura he shaka ko hazogera Tuetu kubakana Kandi kukundana ko tutobita mugana Tutobifate bituberi nziri dushikana Kwitera mbere n'urubyaro biva kumukama Buri gihe kandi twese twibuka gushima Niwe wajaba daimoni bamurirukana Marayika yirigwa kwisa taha kumutima Wamwihebeye wose atari bimwe byo kubina
Nakupenda, penda, suwina Nakupenda,